ye din din nanso mi nye ni freni chene nso adie ba ko efa me ho ne se mi ye nkofo papa na de omode be ye me de e ye omuni onyankopon temu asem ma ye nchira me nipa bibiri a anya hwe nemum aya de suade amame me nsiri obi a obre anade e boni bi tu no no efiri se sa epuno ne betumi adane ntentem mo amohwe mabrabo edi me ho nkonkonsa no ma mo mama ba mu mbu efe etosu mienu ba me ho fa bi a wonwene ye wo wadwene mu no enye masede me mfa woni dodo a wompe ma asem ena no a mesesin ye no na wo soro ahema mu kwan enye ofie ho ne da sanka woni me ho nsem nyina nka wani bɛgye me ho yie paa mempa wo wasem titiriw enipa wo wo sɛ memfrɛ wo mbisa obi bi ho asɛm no nkyerɛ sɛ menim ho asɛm mɛnyɛ mfomso mfa me kɔm yɛ ne sɛ yɛ nkwase asɛm ansa na wo bɛyɛ me ho fi no hwɛ ho sɛ nhia me bio onipa baako mpo ni ho a wadi me ho agora a ɛnwie ne yaw mu menyine no mi hu se me ma me ye nioma kese a ebro adwene ne ntiase so nti wo ba o mre de mi nji ntum mi de mani tie asem yi pa
wisdom speaks
Sunny and Woka Bontia, see a mini abato. I brought one now for Motin Tia, only different. I do see my ulti mean more. No brandy at his thing that you had a call. I cut a phone in a mamma's walk a baby boy who knew me and my alcohol. When I go, we get tough, I had to see a drunk albaso. Me bomani and his young Kuame, Kopebi, be a bedini as you name me when you anchor man call. Yeah. Mami kan wona da sa na mami asan wuko Fimen give you up no sian be bom prenu and that's one sign and nakom Young boy don't you give up so soon Young boy kaise no sian but you Young boy and che shine but you Young boy chest said dan you be do Young boy and kon ko prunti Young boy wuti I still ya G Young boy more be I'm from fully who prepare si kan ni na deji
Yeah, it's trapping, yeah
Kill
KOT am I kidding?
Energy!